Tanzania. Kwenye kikla la tabu baby, yupo na mie. Chop one.